Burundi ngo bwarasubiye inyuma mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uravye mu bihugu kwisi yose ariko rero ngo bukababuza ubwa mbere mu bihugu vya kano karere turimo ibi rero bikaba bishikirizwa na Festine na Himana umukuru w'ugwego CNC hari mu gihe hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe ubwigenge bw'amenyesha makuru
kambere na mbere ho nagomba asubire fatakanya keza ndabakeze nongera ndabifuriza umunsi mukuru mwiza wabahariwe wahariwe liberté de presse uno munsi nkuko musanzwe mubizi buri mwaka urahimbazwa mu kwezi kwa gatanu hanyuma ni mu migenzo ya RSF usanzwe iza iradukurikirana cyane igakurikirana ingene ibinyamakuru bitera imbere novuga mbere ku isi yose ari nacyo gituma n'u Burundi budasigaye inyuma iraha ikibanza tukaba twatahuye yuko u Burundi bufise ikibanza cya mbere muri liberté de presse muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko mbese ibyo bikaba ari iteka ku binyamakuru n'abamenyeshamakuru kuko byerekana yuko Burundi bugenda butera intambwe ishimishije ku bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aho rero nkabamboneho n'akanya keza ko kubakeza ndabakeze nikeje kuko mu mibereho ya misi yose twama turiko turavugana neza tuganira ingene twoteza imbere umwuga wacu ego nta vyera ngo de mu rwego rw'isi yose ngo twaba twarasubiye inyuma Burundi bwa bwarasubiye inyuma inshuro indwi ibyo navyo bikaba ari bisanzwe kuko mu bihugu byose abantu bagenda barondera gushire guteza imbere umwuga nkumbure hariho ibindi bihugu byaduciye imbere kuko ku mwaka uheze twari twateye imbere intambwe umunani umunsi twateye inyuma intambwe indwi burya hariho icyo baba bahereye ko mu kugira ngo dusubire inyuma icyo rero nicyo nibaza yuko tuguma twihweza turabira hamwe igihe cyose icyo tuma tugumana uwo murindi akaba aricyo tugiye kwihweza gusumba kugira ngo ku mwaka uza uzosange twateye imbere ku bibanza bishika 50
icyo umuntu acyo kugwa nyine ni ikihe
icyo kugwa nama nakivuze n'icyo nyine duhejeje kugira umwimenyerezo harya wa eloquence ngira mwabonye yuko turashakeneye kubandanya twiga